we. Nakwambia pa ushindi buruda, kitumia kadi buruda, na kama ni account unatafuta bank, join NBC ndo buruda.